Sihlobo sami lesithandekako, ngaze ngajabula kakhulu namhla kukwethulela singwa sakho sakavuka udle livi laNkulunkulu leliphilako lokusho ukuthi uNkulunkulu ukhulumisana nawe njengemuntu abonana evana nawe nicocisana. Yini uNkulunkulu akhulume ngilokuthi uyakubona unenhloso lenhle nalamuhla ukuthi uchubekele phambili. Asidle ke encwadini ya Exodus sahluko 1 kusuka kuverse 7. Kodwa titukulwane tabo ema-Israyeli tatalana tanza taba nemandla kakhulu kangangobe live laseGibhithe lase ligcwele tona. Verse 8, kwase kubekwa inkosi lenhle eGibhithe leyingati lutho ngaJosefa yacaphelisa abantu bayo yathi bukani la lama-Israyeli asanza kakhulu lapha eveni lethu kanzi futhi anemandla kakhulu kunathi asayingoti. Ngingakachubeki nje yati kuthi sonke sibusiso sibangela kuthi sitha sisukume sime ngetinyawo ngoba sathane uyabona kuthi as long wanza ngaleti busiso uba nemandla uyacina ekukholweni futhi utawuhamba libanga lelitse. Ngiko ke utawubese wende ma strategies ekufrustrata ekuzama kukwehlulekisa kulokwanza kulokukhula. Khumbula kuthi uNkulunkulu kuGenesis 1:28 ukhulumile wathi kubantu dalanani nanze nigcwalise umhlaba niwungcobe. Songe ngesikhathi mangabe kunendo lenuka ngathi igwanza ikukhula ikugcwalisa ikuchichima sitha sibamba luhala siyifune leyondo size siyithole sizama kwehlulekisa luhlelo lwaNkulunkulu lalumisela umhlaba mawusekelwa wathi kulomhlaba ngifuna kubona bantu banza ngifuna kubona bantu ba increase ba multiply ba fruitful. Sitha njengafaro bekathulile nesive saka Israyeli yebo wafa lo faro loya kepha le labeluleki lesive saka saseGibhitha besolo sibona sithulile ngesikhathi labantu bayinombolo lencane kepha benela kucala imikhuba lebonakalisako ukuthi bayanza awu nafaro wabonakala. Ubokwati ukuthi mangabe kunebantu nomatimo letimelana nawe sekuyacala tindo tibalukhuni ungabo bese sewucabanga ukuthi hey kusho ukuthi vele wenda kabi kakhulu kusho ukuthi sitha siyawubona umnyakato wekwanza kwakho wekukhula kwakho. Faro wabese umisa bantu umisa tindlela letitawu frustrata kukhula nekwanza. Kungabe ufuna kukhula ekwatini Jesu kutaba netinto letitawumelana naloko. Nyalo kumele sikhule emsebentini waNkulunkulu libandla likhule kunema strategies esitha labhacile lamelana nekukhula kwelibandla. Kunetinto nyalo letimelana nekukhula kwakho emthandazweni. Utawuthi khanza sewungumzalwane silibandla simaintainer simanager tinto esikhundleni sekuthi sanze kakhulu sikhule kakhulu. Ngange kuthi tinto letinye letigwanza letikukhula sathane angasebentisa nalabanye futhi lokholwa nabo kuthi bamelane nekwanza bamelane nekukhula bamelane nekundlondlobala. Kungako noma usebhizinisini ukuphi kuphi uthi awukhanza labanye sebantshontshantshontsha ukhanze labanye sebenta lokwa nalokwa leni sitha will always frustrate kukhula kwakho. ungabe ungumphathi utawukhanza labanye sebenda emasu ekukwendela phansi kepha ubokwathi ukuthi uNkulunkulu uligatsile livi lakhe ukuthi litawuphumelela kuloko lakushito lithini livi lakhe lithi increase hallelujah lithi multiply lithi have dominion lithi yanza khula phila sitha mangabe sewundlondlobala siveta imidlonga yaso kepha yati ukuthi mkhulu longa kuwe kunalo 7 amen.